Nonje kwa ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 zone ingingo nkuru twabateguriye kuri uyu munsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru. Leta y'u Burundi iravuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bukomeje gutera imbere mu gihugu
atari ubutagomba kubona ntawo kwirengagiza kigoro tumaze gukogwa na leta mbyeyi leta nkozi ari naco bituma ibimenyesha makuru bigomba ziyongera.
Madame Chantal Nijimbere ministre w'itangazamakuru mu Burundi umuryango mpuzamahanga uharanira ubwigenge bw'abanyamakuru RSF yerutse kuvuga ko u Burundi mu mwaka ushize bwateye intambwe muri urwo rwego. Bamwe mu Burundi bari mu nkambi ya Mutendeli muri Tanzania bariyandikisha kugira ngo batahe aho kwimurirwa mu nkambi ya Nduta bakavuga ko ari amabura kindi.
Twabonye yuko byaba byiza ko dusubira mu gihugu mu kwezi kwa gatanu kuko ikambi yugawe nuko bazaba bagiye kuba ahantu cya mbere cyo batamenyereye kabiri barashobora kuzosanga usanga barabayeho nabi bagiriwe nabi.
Leta ya Tanzania irateganya kwimura impunzi zari mu nkambi ya Mutendeli zikajya mu nkambi ya Nduta bitarenze ukwezi kwa gatandatu. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda iratangaza ko mu gihugu habonetse izindi virusi za corona harimo virusi ikomoka mu Buhindi. Ibyo byatumye leta ifata icyemezo cyo guhagarika indege zituruka mu Buhindi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yayo. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse wiriweho?
Mirwe Veniste. Turahera mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu muri Nigeria barateye kambi zibiri za gisirikare ziri mu buraruko bushyira ubuseruko bongera bica abantu bashika ku munani nk'uko amakuru ava mu gisirikare yabivuze ejo ku munsi w'Imana. Aya makuru avuga ko ikambi ya Ajiri iri ku birometero 20 uva i Maiduguri ku murwa mukuru wa leta ya Borno yatewe mu gatondo kejo ku munsi w'Imana. Ku mugoroba naho ku munsi wa gatandatu hatewe ikambi ya Ran iri muri iyo leta nyene. Umugabisha w'ingabo umwe w'iyo kambi yarishwe abandi basivile batandatu bahitanwa n'amasasu yigenza nk'uko ayo makuru yabivuze. Ayandi makuru aremeza ico gitigiri cy'abapfuye kandi akongera koko abo barwanyi basahuye n'ibirwanisho muri iyo kambi. Afrika y'Epfo yavuze ejo ku munsi w'Imana ko yiteze igice cya mbere cy'incanco za COVID-19 zingana imiliyoni 4,500,000 z'ihinguriro Pfizer mu gihe icyo gihugu cyiteguye kongera gutanguza isekeza ryo gukingira abanyagihugu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Zweli Mkize yavuze ko incanco zingana 325,000 2056 zari zitezwe gushika ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i Johannesburg ku mugoroba w'ejo ku munsi w'Imana. Izindi zizoza ziraza burindwi gushika mu mpera z'uku kwezi. Imbere yo guhagarika urucanco rw'ihinguriro ry'Abanyamerika Johnson and Johnson, icyo gihugu cyari kimaze gucandaga abanyagihugu barenga 318,000 bagizwa hanini n'abakora mu gisata cy'amagara y'abantu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu makungu tukivuga kuri uyo mugera nyene, Ubuhindi burabandanya gusinzikazwa na COVID-19 ahejo ku munsi w'Imana. Ibiharuro byerekanye ko abantu hafi 370,000 bishwe n'uwo mugera mu masaha 28 gusa, hamwe n'abarenga 390,000 bawanduye. Ibice 2% ku miliyaridi umwe n'imiliyoni 300,000 z'abahindi nibyo bimaze gucandagwa gushika ubu nk'uko amaraporo abivuga. Ni mu gihe Ubuhindi aricyo gihugu gifise ihinguriro ry'incanco rinini ku isi ryitwa Serum Institute of India. Leta z'ubumwe za Amerika irahakana ko yafunditse amasezerano na Irani yo kubohoza abanyororo bafungiweyo bacuritse n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ku kiguzi cy'imfashanyo y'ubutunzi y'imiliyaridi z'amadolari kuri Irani. umuvugizi w'ubushikiranganje bwa Amerika bw'imigenderanire Ned Price yavuze ejo ku munsi w'Imana ko babandanya batabariza abanyamerika bafunzwe hamwe n'ababuriwe irengero muri Iran. Yavuze ko bazohagarika ari uko basubiye kubahuza n'imiryango yabo. Ron Klain nawe umuyobozi w'akazi muri White House yarahakanye amakuru yaciye kuri televiziyo CBS yaha muri Amerika y'ayo masezerano yo kubohoza abanyamerika bane bafungiwe muri Iran, ariko yemeje ko bariko barakora uko bashoboye kugira barekugwe. Abapolisi baba ijana barakomeretse, abandi bantu barenga 300 barafatwa inyuma yaho abariko barahimbaza umunsi mukuru w'abakozi I Berlin mu Budage batanye mu mitwe n'abapolisi. Abategetsi babishikirije ejo ku munsi w'Imana. Abantu hafi 30,000 bava mu mice itandukanye ya politike niho bitabiriye amadefile ku murwa mukuru w'Ubudagi ku munsi wa gatandatu bibuka umunsi mukuru w'abakozi. Igipolisi cyavuze ko muri rusange ibyo birori byahimbajwe mu mahoro, mu nyuma bivamwo imigumuko. Igipolisi gitanguye kubasaba kubahiriza ingingo zo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 mu gihe bamwe bibuka uwo munsi, abandi bariko bariyamiriza ivangura rifatiye ku rukoba muri icyo gihugu hamwe n'amafaranga yo gupanga amazu yaduze muri icyo gisagara cya Berlin. Abapolisi bashika 93 barakomeretse muri iyo migumuko, abanyagihugu 354 barahagarikwa nk'uko abategetsi muri icyo gisagara cya Berlin babivuze.
Urakoze Aloyezi Gerimana, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu cyeko rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu ni wa radio yacu
iwanyu mu ntara,
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kuri uyu wa mbere isi irizihiza umunsi wahariwe ubwiyunge bw'itangazamakuru. Uyu munsi ugeze mu gihe umuryango mpuzamahanga uharanira ubwiyunge bw'abanyamakuru RSF uherutse kuvuga ko Uburundi mu mwaka ushize bwateye intambwe muri urwo rwego, buzamuka imyanya 13 ugereranyije n'uko bwari buhagaze umwaka ushize. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Marie Chantal ni imbere mu shangangiro kumenyesha amakuru yabuze mu itangazo yasomeye abanyamakuru mu biro vyiwe ku mugwa mukuru butunze Bujumbura ko umunsi mpuzamakungu hari bitangazamakuru atari abanyamakuru bonyene, ahubwo ari uw'abantu bose bitewe n'uko ubwigenge bw'ukumenyesha amakuru butuma abanyagihugu nabo bagira uburenganzira. Yashimangiye ko ubwo bwigenge bufatiye ku bw'umuntu wese wo gushikiriza ivyiyumviro imwe mu nkingi ya demokarasi. Niko kwishimira amanota umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imbibe ya RSF ufite icicaro i Paris mu Faransa uherutse guha Burundi mu cegeranyo c'umwaka ushize ku bihugu 180 ukoramo amatohoza ku isi. Madame Nijimbere,
Uburundi buhimbaje uyo munsi kandi mu gihe abadukurikirana bamaze kubona ko hamaze gukorwa byinshi mu ntumbero yo guteza imbere ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Icegeranyo cyama gisohorwa n'ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe, Reporters sans frontières, bwashyira Uburundi mu kibanza cy'160 mu mwaka w'2019. Mu mwaka w'2020 naho Uburundi bukaba bwashyizwe mu kibanza cy'147. Ni ukuvuga iryo shyirahamwe ryemera ko hatewe intambwe ndende.
Iyo ntambwe na Arnaud Froger atwara ibiro vya RSF ku mugabane wa Afrika yemezwa arasigura ico afatira ko
j'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée aux quatre journalistes.
Ati ubwa mbere n'ingingo ya perezida yo kurekura no guha ikigongwe abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bafungiye ubusa ugushaka kwa perezida ko kugurura amaradiyo yugawe, ndetse imwe muri zo Bonesha FM ikaba yaramaze kugururwa. Igisata c'ikimenyeshamakuru iwacu naco nyene caruguruwe. ibiganiro byaratanguye kugira ngo amaradio mpuzamakungu nka BBC n'Ijwi rya Amerika yugurugwe n'ibindi. Twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyesha makuru bakore bigenga
dans un environnement beaucoup plus serein, beaucoup plus libre.
Mushanganje uko menyesha makuru asanga bwigenge bw'itangazamakuru atabudeha mu Burundi
abahura batabona ko mu Burundi ubwigenge bwo kumenyesha makuru buhari barahaba haye barabona ko ko babivuga atari ko byari bimeze atari ubutagomba kubona ntawo kwirengagiza utwigoro tumaze gukogwa na leta mbyeyi leta nkozi ari naco gituma ibimenyesha makuru bigomba ziyongera ibyo bikerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru hani wacu atari agaseseshwa rumuri
ariko Alexandre Niyonge ko batwara runani rw'abanyamakuru y'ibejemeza kuri baho n'uburukira buracane mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru akaba yaziganira rujya Amerika kwa 20 ukwezi guheze yatsoroka ikiganiro cya RSF
na gahengwe na kamuje bembona umuntu yovuga uwovuga ngo bishimikije ko haramenyesha makuru biwacu bari bafunzwe hama bakarekugwa ivyo byoheza bishimwa ko abantu bari barenganijwe bagasubizwa mu gateka kabo umuntu yofata ngo ni ntambwe iteye imbere naho twofatira ko radio bonesha nayo yari yugawe hanyuma bakayirekura nuko nyine kuko karakarenganye nta muntu rero yorenganye umuntu hama ngo bucace avuga ngo rwango y'intubu vyagenze neza biga ubutwovuga ko hari akarusha kahe mu gihe tuzi ko arabamenyesha makuru abashikindwi baciriwe umunyoro wo guherayo n'amande y'ibirenga atakindi bakoze atari umwuga wabo mu gihe iyo leta yubandanya itoteza n'abamenyesha makuru gushika niyo bahungiye baburabuzwa ntibashobore no kusubira kubandanya umwuga wabo
mu karere ka Afrika ubuseruko bafoje asanga atampinduka nyinshi zabaye
dans la région et bien on espère en Tanzanie par exemple 124e qui reste
mu karere twizeye ko nka Tanzania bumwe cy'akibanza nyine cy'ana 24 perezida mushya Samia Suluhu Hassan azoshira iheza kwisubira ibuti byo bwigenge bw'itangazamakuru ryabaye ku rugero rutari bwabe mu isi muri iyi myaka ishize ibimenyetso bya mbere bitanga umwizero wo kurasega kugura urwagi n'inyamaswa zari zarugawe ubuganda burakurikira mu kibanza cy'ijana 25 kandi nabwo bwarabindiye ibintu byakomeje kunyuka ku banyamakuru b'abaganda tukaba twaribonye mu rindi toro waritahurijwe ko bya perezida Yoweri Museveni mu ntango z'umwaka byabaye mu cuka cy'ihamwa ry'abanyamakuru bakurikira u Rwanda navuga ko riri ku murizo cy'ingenzi bw'ibigenge bw'itangazamakuru rukaba ruzwi ubw'ijana 56 rwatakaje ikibanza uyu mwaka ni ko umuyobozi wa RSF muri Afurika asigura mu Burundi umushikiranganji mu byajejwe n'abanyamakuru n'ubwo yanse ko ari bazoba mubaza atora itangazo ryo kuri uyu w'Imana bahamagarira gukora bigenga
nagomba rero mbonere akanya mpamagarira abamenyesha makuru birinde batesa nkuyoze aba batamika amajambo cyane ababaresha kugira ngo babavugire ibyo bashaka kuko barahari utyo bazoba baharaniye ubwigenge bwabo abamenyesha makuru mwese tubasabye kwikura iyo mizana ibabohera mu byo bashaka ko mubavugira mugendera akarangamutima k'umwuga mwirinde kuvanga umwuga n'inyifato y'abamenye politike
kuva mu mwaka wa 2015 habaye irikwa ryo gutegeka ryaburirwemo mu Burundi abanyamakuru barenga ijana bagahunga igihugu amaradiyo atanu na televiziyo imwe bigasamburwa ibaye inshuro ya mbere icyo gihugu gucunguka amanota mu cyegeranyo cya RSF eroje wika neza ijwi rya Amerika
nongera uko umunyamakuru mu gihugu cya Angola Francisco Rasgado uyu munsi yongeye kwitaba urukiko ku munsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru akurikiranyweho ibyaha byo gusebanya no gutukana yarezwe na Rui Falakao umunyamabanga ushinzwe kumenyesha amakuru mu ishyaka riri ku butegetsi MPLA Falakao amurega kuba yaratangaje inyandiko zivuga ko yariye ruswa akaba asaba umunyamakuru kumuha miliyoni imwe n'ibihumbi 500 by'amadolari by'indishyi ishyirahamwe rirengera abanyamakuru CPJ riravuga ko leta ya Angola ikwiye kuvanaho ibyo birego no kuvugurura amategeko igihugu kigenderaho
Washington Ijwi rya Amerika
Minisiteri y'ubuzima muri Uganda iratangaza ko mu gihugu habonetse izindi virusi za corona harimo virusi ikomoka mu Buhindi ibyo byatumye leta ifata icyemezo cyo guhagarika indege zituruka mu Buhindi abahindi batuye muri Uganda bishimiye icyo cyemezo cyo gushyira imbere inyungu z'umutekano rusange hagati aho perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje mu mpera z'icyumweru gishize ko ingamba zari zarafashwe mu rwego rwo kwirinda guma mu rugo guma mu karere cyangwa se amateraniro rusange zivanyweho ibyo byatewe no kugabanuka ko abantu bandura COVID-19 umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika na Nairobi Atieno Odhiambo aravuga ko uture turebwa n'icyemezo twabyishimiye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko mu minsi mike umubano w'u Rwanda n'u Burundi uzawasubiye kuba mwiza. Yabivuze mu mpera z'icyumweru gishize yasoza inama ya komite nyobozi y'ishyaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda. Pierre Claver Niyonkuru.
Ku bwa Perezida Paul Kagame icyizere ni kinini ku imigenderanire y'igihugu ciwe n'u Burundi imaze imyaka itandatu itifashe neza iriko irasubira kuba myiza.
Abaturanyi bacu benshi ariko ni bane gusa kugira ngo abandi bose tumeranye neza usibye wenda nk'umuturanyi umwe gusa. Kera bari babiri, wa kabiri navuga igihugu cy'amajyepfo Burundi turi mu nzira yo gushaka uko twumvikana ariko ngira ngo ubutwe n'abarundi turashaka kubana nabo kandi bamaze kwerekana iyo nzira. Natwe turashaka ku Kongo ibibazo twari dufitanye nabo turafatanya kubikemura rwose bemeze neza ntabwo bikiri nka mbere. Tanzania nta bibazo twigeze tugirana nabo turakorana nabo neza.
Aho yariko arasozera umwiherero wa komite nkuru y'umugambi uri ku butegetsi FPR kuri iyo wa gatandatu umukuru w'igihugu cy'u Rwanda asa n'uwishuye ubutumwa mugenzi we w'u Burundi nawe nyene yaheruka gutanga. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyene yari yijeje ko imigenderanire igiye gusubira kunaguruka ku mpande zose.
Igihugu kibanyi jewe ndafite icyizere gikomeye cyane ku igihugu cy'u Rwanda ejo tuzoba dukundana kuko ubu twarabaze kubona icyo dupfa turakizi no kuvuga hirya y'ejo muzosaga tubazanya ngo none burya twapfike kajya gusa ariko kaduteranye ntiboba mu karere kose mu isi yose aricyo gihugu cyo rero azavuga ngo kirankana n'u Burundi kandi tuvuga ururimi rumwe turabavukanye. Turizeye neza yuko aho bukera bizogenda neza kuko ubu turabona ko indongozi zatanguye kuza ziravugana ku rwego kandi biriko bigenda neza cyane.
Mu mezi atandatu aheze haramaze kuba inama zirenga zine zahuje intumwa zidasanzwe z'ibyo bihugu bibiri zatanguriwe n'iyabashikiranganje b'imigenderanire. Ku makuru Ijwi ry'Amerika rifise hari zabereye mu Burundi ndetse n'izabereye mu Rwanda. Ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bwaheruka kubwira Ijwi ry'Amerika kwiyataba ikiza cy'umugera wa corona haba hamaze kurangurwa ibikorwa byinshi byo kunga imigenderanire myiza. Amashirahamwe yigenga aranyoterwa umubano mwiza cyane cyane ku nyungu z'abanyagihugu baba ku mbibe kugira ngo basubire gusangira kabisi n'agahiye. RCP Raison de Citoyen Probe likunze kugira umwihwezo kubishikirizwa n'abo bategetsi amakoraniro cyangwa imyiyerekano Liberté Publique ni rimwe muri ayo. Gervais Nibigira nicegera turongoye RCP.
Hadufatiye nko mu ntara za Kibitoke, ntara za Kayanza, intara za Ngozi, Kirundo na Muyinga hamwe n'abandi baba mu gihugu cy'u Rwanda bashorerayo ibidandazwa cyangwa bagurirayo ibyo bakeneye abo nyine haye ifungo cyangwa ibindi no guhana abageni. Ariko uyu munsi tubona yuko ubwo budandazwa imigenderanire itakihari nk'uko yari hari mu myaka yahera kubera uyu munsi Murundi agiye mu Rwanda nashobora kugenda yitegenza neza nk'uko kandi n'ubundi bigenda uko nyine. Igihugu cy'u Rwanda sanzariye n'impunzi zahungiyeyo biba byose rwose ko izo mpunzi zita hamwe mwabo bafise umwizere yuko ibyo baba bagiriza bitakihari.
Iyo migenderanire yatanguye gutosekara nyuma y'imvururu za politike zadutse Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi 2015. Igihugu cy'u Rwanda cahaye indari impunzi z'Abarundi zanenge icyo gihe ibihumbi 70 mu nyuma u Burundi bwahavuye bwagiriza icyo gihugu ko muri abo cahaye indaro harimwo abashatse gutembagaza ubutegetsi u Rwanda nabwo ruvyamirira kure. Icyo gihugu cy'u Rwanda caraye kinamenyesheje ko cifuza umubano mwiza n'igihugu cy'u Buganda. Nawo Perezida Paul Kagame yavuze ko impinga ikiri ndende. Yamara umutegetsi yavuze ko u Rwanda ruzobananya gukingira abanyarwanda bose.
Abaturanyi b'amajyaruguru badufiteho ikibazo n'ubuge nabayeyo nabanye nabo nakoranye nabo nagira ntabwo umbajije neza ngo nkubwire imizi yacyo ntabwo mbisobanukiwe bihagije ariko jyewe nzasakara inzu yanjye kugira ngo ntanyagirwe nzashyiraho imiryango idadiye utanyinjirana ugatwara ibyanyu wanyinjiranye kandi nzagusohokana hanyuma shire twizane uwizanye nabi nawe azasubizwe mu buryo butaruhanyije
ibi bihugu bibiri navyo uhaye z'imyaka 4 bitarabana ryiza byagirizanya ko umwe yahaye indaro umwase w'ubundi naha haramaze kuba inama zitari nke zo gukemura ico kibazo se clave niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Leta ya Tanzania irateganya kwimura impunzi zari mu nkambi ya Mutenderi zikajya mu nkambi ya Nduta ibyo biteganjwe gukorwa mbere y'ukwezi kwa gatandatu bamwe muri abo barundi bariyandikisha kugira ngo batahe aho kwimurirwa mu nkambi ya Nduta bakavuga ko ari amabura kindi kuri wa mbere mugenzi wacu James Jovine yagiye mu nkambi ya Nduta avugana na bamwe muri izo mpunzi
iryo tangazo tumaze kubyumva twabyakiriye neza kuko abakurongora iyo bakubari yatikangaho tegereza gucaho nyene hama kubijanye no mu mujyagi wanje naho tumaze kwicara tukaganira twabonye yuko byo bavyiza ko dusubira mu gihugu mu kwezi kwa gatano kubwi wacu twese twabonye yuko dushobora gusubira mu gihugu kuko kandi yugawe nuko bazaba bagiye kuba hantu cyambere cyo batamenyereye kabiri barashobora kuzosanga usanga barabayeho nabi bagiriwe nabi basanga nk'utwo bo bari bafise baratubivye cyanke imibereho yabo iyaho irabagoye
cyo kujyakira cyakiriye neza ahandi naho ntibyakiriye nabi kujyakira neza ni kimwe baratwakiriye neza turashima ariko kubona wo kwica icyo wakijije nk'inkuba yo yigwa ikahoze imirima hanyuma ikongera ikayica mu nzima twe duce nasigura mu wa mugani nuko mbona bamwe bamwe twahunze mu bibazo bitandukanye twari tuzi yuko dushitse mu gihugu cy'amata n'ubuki nkuko bari batwakiriye tugashima
siyumvire kucakira ni kubera nyine none umuntu mukabavuze urashobora kwakira ibyo jambo ko atari kuri ko ntacyo uhindure ko kubera uburyo usanzwe uri mu nzi nyine kuko mukutegejwe ni kubi intamba nyine ziri hano none wimukiye utasanzwe umenyeye gashe kandi ugasanga bo mutamenyeranye biragoye urashobora gusanga urashobora kugenda ugasanga uhagiriye ibibazo aho ukagira ingorane itandukanye upfuye nyine kubera upfuye mu nkambi uca mu yindi biragoye urumva ubugiye kwanza ubuzima bushyashya
nacakiriye yuko babanze bakatureka tukitonda tukazova ngaho mu kwezi k'umunani nakatera taha mu Burundi ubwiye mu babanyi mutamenyeranye no kuba ubwiye mu ntuveye no kubugiye mu yindi nkambi shasha kubera utabusanzwe uhamenyereye kubijanye n'ubusuma kubijanye n'ubwicanyi usanga umengo siheza nasaba yuko babora bakadushira ku ruhande rw'iwacu akaba ariho tuza kwicara baza kudushira hagati y'abandi kandi kijanye naho hantu numva ngo bavuga yuko hari abasuma benshi barenze kuko yuko batwiteguriye cyane kugira bazotwibiza rero dushira ku iwacu bakaduha igipolisi cy'iwacu bihaducungera ukwacu
tukamenya yuko nkuko twabivuze n'ejo bundi mu nama makazi yari yadutumiye ko twashima yuko ngaha bo tureka natwe tugaturiya kuko iyo twavuye siheza naho baheza bamwe bafise ibibazo byinshi biragoye aha twari twiyumvire yuko bo duha natwe ubwicaro kuko twirukiye sipuba guhera mu bihumbi kimwe amajana icyenda na 99 ngira mwarabibonye mwese mwarabona hari 72 nabyo nyine bamwe bari ino hari ababyaye bagahumbiza nicyo kimwe rero twari twishunze iki gihugu cy'amata n'ubuki ko dufata mu mugongo natwe tugatura tukaruhuka icyambere ngo amaze gusaba nk'ubu yabanisa siyara ubu jewe nibakemura inzu nayerekeje kandi jewe ndi umwe n'abandi bari abo bakiye amazu urazwe ku bintu batwubakira ku rukundo ntibatwubakiye kurwana kimwe mwaya amazu cyo mubisabamo mu kiyumvire
fumbiro duha nta ugaburira umwana yamuhaye ibyo kurya yongera bimwaka icyakabiri hariho abatari abatarafise amabati bahungukana gahema babahaye nta ushobora kukabaka irashobora yuko ako gahema abo gahungukana hamwe bari kubaka karuruzi iyo bashitse bakongera ka gahema kakabafasha ikindi twosaba muri leta ya Tanzania na yoweni nkuko batwakiriye nuko twakira hariya naho dushitse nibatwongereze agafaranga bongere batwongerereze naho dushikira naho nyine bashikire baduha batwubakira akazi twoshikiramwo nyine turoshika turara mu gahinda kandi twarara heza
bamwe mu barundi bahungiye mu nkambi ya Mutendeli muri Tanzania bavuganaga na mugenzi wacu James Jovin mu Burundi ikipe ya basketball ya Kern niyo yegukanye igikombe cya playoffs itsinze Dynamo ibitego bitatu kuri kimwe umutoza wa Kern Arsène Furanzima avuga ko bagiye kwitegura kugira ngo bazatware n'igikombe cy'u Burundi i Kigali Désiré Hatungimana
iyo ntsinze yahaye igikombe umugwi wa Kern yabonetse mu rukino rugira kane aho umugwi watsinze kuri no w'Imana Dynamo ku manota 75-68 Arsène Furanzima amenyereza uwo mugwi wa Kern akaba yamenyesheje inyuma y'ugo rukino ko iyo ntsinzi yabahaye igikombe bayikesha imyitozo myiza
ikintu novuga ko twabarushije nuko twe twariteguye gose mu buryo fiziki twarateguye fiziki cyane n'icyo kintu mu mwanya bakinyi bacu bari banyaruka gusumba biwa twarakoze cyane gose igikorwa cuko tudukina kuri rapidite hama novuga ngo turiga na systeme ya attaque ya turabona ingene bataka muri rusange hama rero turaheza turabikorera ko turahindura gato i defense yacu tuyadapta kuri ku buryo bwa ubwo gukina attaque novuga ko ivyo ari byo bintu nyamukuru byatumye dutsinda
mu gihe umugwi wa Kane wari watsinzwe urukino rwa mbere rw'izo nkino za players ariko bagatsinda zitatu zikurikira Mfuranzima aratubwira icyo yasavye abakinyi biwe kugira bikure Dynamo umugutoroshe na gatoyi
nibaza yuko ikintu nyamukuru nshobora kuba narabwiye abakinyi ko ariko bo prove yuko byukuri babaye ba mbere babikwiriye atari ikintu bakwegeye ko canke kuba hariho ekipe zitameze neza mugabo byari ngombwa yuko tu prove yuko byukuri kibanza cya mbere twari tugikwiriye rero nibaza ko aricyo kintu umuntu yashoboye gukoresha nko kubyura ishaka ry'abakinyi
inyuma y'icyo gikombe cya kabiri umumenyereza wa Kern namenyesha ko bagiye gukora gusumbya ko bahora kugira n'igikombe cy'u Burundi bwose cimirije bagitahukane ati nguvu n'ishaka birahari kugira bashike ku ntego yabo yo gutwara ibikombe byose uko ari bitatu umupira w'amaguru naho